Wai zan gura akwai kan baba nan. Ko? Kai yayi sakan. Kware kuwa. Wallahi. Kuma in kace zaka bi baban wannan. Kika tana spare. Da an tambaye ka baka zaka sau shi. Kika tana spare. Thank you.